Wale la libino wambile. Pano bandile osanga wambile. Ndi yusiana niso ni mbuyo, ni masiwe na wase mbuyo. Mwana ndi kubaja wabira uli. Safi. Mwabanoba ndi habi wabino wambile. Sena ndi wambuyo. Nalizoti mmajame ari makale kwa tuno nalewa. Kuduma kwa saga mwene kuti ujokepo. Ubira kwina wa dza saga nde nayo nanga richa bwino kuti ndi biro safi nze kwenchi nza tandiza ndani. Makolo ndi ana. Wenheme muzi wasu mwene kuna lero malawi kuno mbuyo mukuru munthu apeza ndrama ndi mwene ndi kulili kwatu homo kumudzi kwatu ndi kumudzi wambiri. Nenawo kuti chachifupi nali makumunda kupeza ndrama. I'm in a passport rule, 4,000 a wire. I'm in a drama, I'm in a safari. I'm going to have a contract. 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 I'm going to have a I was able to get a little bit of a I don't know what we're doing. I'm not going to be there. Social affair, never a social affair. I'm a woman, Jonathan. Yoga men will not cut Lumigizana. And in the end, the men are 1 billion towards 1 billion. I'm a bullet of a fool for Nubata Zelu. The old Amman business is that it's a bungan mongo, the bungan mongo, the bungan musagenda, more non gajoling of Mukano, Moyabuna Musabuelas. Governor Summon Hermene neighbors in Tabuela Galega suffering. Woman Hobbin 1 billion is a good guy.
When we are returning back home, it's about reintegration in the community, to stay with the community. It's becoming very challenging. They need someone to go there and to talk with the community so that they can receive them smoothly.
Nima vabu na wambi ifani kama kano limo zibalibe mawena kama nafana ajibongwe. Nima sangalala wambi. Ndime nama ndirendira ntumine limo kweno nchiro limo zi.
Timazio Chito, Jemako, Kimakombi. There are a woman to my old look at where I got to. I take your yards go out. Did a man and Manjavid. Okumosa Samarang is with Macalamon Motor Mote. There I'm a great one.
Men are at the boys and won't be the body, Motor of Navanga, you know, for candy, good smiggies are one thing. Na pozeme yandi bintu ombiri pa kuvanga business wasayangana za muntu kuvanga business wasayangana za kuti mawali ndi bala yani kuti sina kugulisa mandi kuye nena ndipange sauti ndi kama muntu ali mbanti ma pa business ndi safu organize mina zimatani zimachitika kale ma business ndi bena na pozeme ombiri zime tuma ava vanthu thokoza kuti ndama ndi pindule fana manga kwa nyumba kuchoka ndama zochoka munomo muno kakha kuti sina panga business hardware ndama zobazira thakaleka. Mamani ngauze na zanga mina bwele osafi kaza ngo alimbi santime ro guys tete kali kwa nkuno malai kuno so kuli munthu kaza uthekela kuchilika bwino fufu ro kha kuti ndiwe orani olimbiki ndi wosa funi ko ro munthu dzi jawo dzola kwa anu biro wa yano itona no mina kuja kuti mabwele nthezi na mati thamangiso mati menya ita kha kuti kwa nkuno ro kaza ro siringa sizinga zipeza zipeza zoso.